it's really cool that different tribes can get together and interact with each other and see that there's not really that much of a difference between the things that we do.
Ko te kaupapa o tā mātou haerenga mai, he tautoko I te iwi taketake o te whenua nei, te iwi Seminole o Florida. Ko ngā painga o tēnei haerenga, ko ngā mahi whakawhanaungatanga I Wainganui I a mātou, te iwi Māori me te iwi Seminole.
Chance for the public to meet tribal members, see what they do, to view alligator wrestling. We invite hoop dancers and shawl dancers from out west to come and dance with us. It's also a time for a cultural exchange. I think it's good for us to share our culture and have other people's cultures be shared with us, because maybe there's a perspective that we don't see on a certain topic, and that'll help us in the long run see something different.
Ko o mai wawawa tanui mo te iwi Seminole mo ngā rangatahi, kia mai pū rātou ki tō rātou tuakiritanga, ki tō rātou reo, me o rātou tikanga hoki.